Molo mahlobo benibengeleli igama lami ngudokotela waphungula ama connect Instagram ngicela ungilandele at king_langabi basashaqekile othisha nabafundi emva kuthi umfundi kamatiko lejene ebelethe ebhala izivivinyo emva kwaloko yashona ingane yakhe lesehlakalo senzeke esikoleni emacingwane high school eMsinga abephephandaba ilanga babiye ukuthi umthombo babhotshozela ukuthi lo mfundi ubebhala iphepha lesibili le maths kanti ucela ukuqhubeka nokulibhala emva kokubeletha wathatha isidumbu sengane yakhe umthombo waleli iphephandaba uthi lo mfundi ubebuziwe ngothisha lapho ngokukhulelwa kwakhe ngaphambi kokubhala kwezivivinyo kodwa waphika ukuthi uzithwele kanti ukuthi othisha babuza nje ingoba ke indaba yokukhulelwa kwakhe ibikhulunyelwa phansi ngabanye abafundi lo mthombo uthe umntwana ushonele emagcekeni esikole emva kwalokho kwabizwa abazali bakhe nabo ekade bengazi futhi bengaboni ukuthi ingane yabo izithwele kuthiwa emva kwesigameko umfundi ucela ukuzihlanza lungele ukuqhubeka nephepha kuvela ukuthi othisha kabazange baphikisane nesicelo somzali nomfundi umthombo uqhube wathi lolu daba lisaxoxa impela endaweni kwazise phela yathusa nasezinganeni kanti uma ke bezwa abahlengikazi bahlongoza ukuthi lo mfundi bese kunesikhathi eside ekhulelwe mina ngalokwethu ngizofisa ukwazi ukuthi lithini uvo lwakho mayelana ke nalo lolu daba kwi-comment section ungakhohlwa ukucenezela like button ne-subscribe button ukulandela ku-Instagram it's at king_langabi ngabe from you somdakadaka ngithi ba sengihembe.